bamubwira Vichou wo wahejeje ati Miss Itaki. Rederereya.
Ariko Biggie.
Vichou se migira amagaya si Itaki. Vichou Love nabonye kivodo yatangiriza kuri stage. Nuko byama imisi yose. Yatangiriza nuko byama ariko haje Vichou nyine ndaje ico ntatkemo ntashimye. Ego nico yabwize neza. Vichou ako by the way no one. Nuko ntabishimye je kubgiwa anje. Hawa bishiye petete utigute. Vichou nawe yase kuri stage amanywa muri tararirimba. Kumbo zuko sound tari nziza.
Yariko ara checkinga.
Eh, no mari bigyanye byakubi checkinga kiri kare. Kuko bamuzi Vichou yenda kwega kivodo. Je Vichou aje kuri stage ndi kuri stage nanje. Se no mu bantu nari kuri stage nyine nyima cyane kwanuze kwa. Yonde yo mu bas yo mu yavuza piano nani mu bassist.
Eh, no kuvuga muri ya goshi.
Eh. Toto kuba nashaka na tusenyene bwa tusenye nyima yanje na link makeup yanye madame Idari ya.
Yara niwe rasanzwe arongoye secteur ico gihe kuri uwo munsi secteur ya communication.
Voilà. So rero ari kuvuga iki? Vichou Bata haza wanu zenya wabuza biwe. Haza wanu sound engineer wiwe. Anatunguruka biranga kabisa wanu wakotu. Nyene wakaduza wikanga kabisa kwa shikana kuria na mge Vichou ashaka. Munga Vichou kwa mweko watuja ekwa mujana. Abaraje kuri stage kwenye yizi aliba kaka nindiri mbo nyene ili slow buke. Ashite munga Vichou man ya motiva munga afise mumutu kwa afisa matu kwa yumva. Haruwa mugi kusanzi tameze neza. Yachavuga abwira ati muturindiye babanza checking the sound baza kuririmba ukumbe akabeka ati sindanyugwa mugiye daboje yaririmbiye kwa kundi nyene ati kiza babona kosa ntameze neza mugiye diwe yaririmbiye kiza babona kosa ntameze neza mugavisha amaze kushya kuri stage ari ati Gino Sound apfana
ariko Big je tukiringa nyene gatoyi nk'umuntu ukumbuye naciye gatoyi mucyo kibanza cha sound Big urabona mu bisanzwe ingene ivyuma bikora.
Oh yeah.
No kuvuga ku ntango ivyuma by'umuziki biba bigifite ijya pression. Kuko abantu baba bataratangura gushuha ngo basohore impemu nyinshi. Rero no kuvuga ko uko abantu begera ino imbere niko n'umuziki ugenda uratakaza. Kandi kindi kintu nuvuga muri sound iyo orchestra ya mbere ivuyemo agacha haza iyindi
orchestra
basura kandi gucekinga gushasha kuko bo bafite ingere bumva izo insirima mugiye rero abataravyumva Big ntihanda kuma kubwira ngo no attends oya hapo kura terura niyo mixer yikure kumushire ko yandi yiwanje urumva kuko we arafise
karite
ingena yumva
n'ajeje byabaye kuri Vichou ngo Vichou amaze afi ngutanga nka 5 9 cy'umukonye ahagaze kuri stage akavuga ati bana acege ari imba gato rwabumvirize ataratanga kuririmba. Njeje byatumye nabonye mudi bahera mwa abantu bavaye kwa WJ ucavuga ati none bimeze gute. Ariko mwa munyuma yarabazanye muri mudi buke kwibataragenda neza. Nubwo nawe munyuma watwa twa playlist ndimo 40 za kuririmba kuri stage. Ariko bamukuru kuri stage bya kunguvu Vichou.
Ni zari bwahere.
Bamumbwa Vichou wo wahejeje ati Miss Itaki. Rederereya.
Ariko Biggie.
Vichou se migira amagaya si Itaki. Manager wiwe ya directrice wa the fighter anatoa rahagu kwa ati ururuka aranka tuse aranka link ati bana bamwereka isaha kwatwe ya tubandanye tusibananye wego ush asa kutamwiyindi twagiye mari abaza hitimo hazitanu bamugira ati ururuka yanga yagiye kuruka mu nyoma babonye ko mwari kuragenda petete naza ndimo 100 ntazejeje by the way
ariko Biggie uravye ya public yari nk'umuntu nyene umunyamuzika nyene
ntuyivimbe
biragoye kuva muri kijya kibanza kuko Biggie uguma wumva umenga wosubiramwo umenga kabisa na akakanya baguhaye karagoranye ariko nyene nk'umuntu nyene ntuvuga ati umu pro kumuri yaciye yigarura avuga ati hapa sasa ndo tunakwenda basi turamariza.